enemy came in the form of human beings and attacked Job and attacked.
Yeah, always seem to come from
speak, oh man, through the words that you speak, what comes out of your mouth determines how. Khangela encwadini yokuqala ekaPetro isahluko esokuqala amavesi esiwaphakamisayo ivesi lika 13 nelika 14 nelika 15 nelika 16 kuhle ukuthi ngiphakamise izinto ezimqoka ngalolu ugwalo la ngomaloba siyatshelwa ngabafundi beBhayibheli ukuthi uPetro nguye owaloba lolu kugwalo kwangaba kubo 64 AD ebhala eseRoma nguPetro nalwane simaziyo abanye sasithi indoda yamawala ngoba wayengumuntu othanda ukuphanga ukuthi akhulume kumbe enze izinto angathi uyabonakala uPetro nalwana uJesu wathi ungezisa izinyawo wala wathi ungaqali ukungezisa inyawo mina ngangcono ngikugezise ngoba bengazwisisi ngena lwana uPetro futhi wacina esithi nxa Jesu kunjalo kungangcono ungangigezi inyawo kuphela kodwa uJesu wathi ogezileyo ugezile nguPetro nalwana ofanayo owathi uzamlandela uJesu nazo zonke izikhathi. UPetro ofanayo uJesu esebanjiwe owathi wahlehlela emuva walandela ekhatshana. Nguye lo oloba le indaba. UPetro ofanayo bothe besotha umlilo ntambama uJesu esebanjiwe. Owathi untombazana kuye wena ungomunye walabo abahamba noJesu uPetro amphika uKristu ngaleso sikhathi uPetro ofanayo onoba lolu ugwalo le incwadi uJesu emnyemukula esemphikile iqhude selikhalile wasuka waflathela wakhala izinyembezi. Ngenalo uPetro ofanayo ngencwadi yemsebenzi uJesu senyukele ezulwini owaphakamisa ilizwi lakhe wathi madoda aseGalile ngimeleni ligqolozele ezulwini na uJesu lo elimbonayo esenyukela ezulwini uzaphinda akuye njalo. Ngelo uPetro namhlanje esesimbona ebhala incwadi. Ngelo uPetro esizwa ukuthi yeyindoda engafundanga, kodwa indoda egcwele umoya oyingcwele. yena le uPetro othi nxa wayebala izincwadi ezika Paul athi hayi uPaul ubhala into ezizima ukuzwisiseka kodwa la mina namhlanje nxa ngibala eyakhe incwadi ngithi uPetro ubhala izinto ezizima ukuzwisiseka engafundanga kodwa egcwele umoya kaNkulunkulu egcwele lobuNkulunkulu empilweni yakhe kuyini okwamtshayayo uPetro ukuthi abhale useRoma ngo-1864 ngaphansi kuka-emphara uNero siyatshelwa ukuthi umuzi waseRoma watsha bathi bacitsha ngapha umlilo ubonakale ngakolunye uhlangothi bacitshe ngalo umlilo ubonakale ungakwenye indawo emphara uNero wasesithi ngamaKristu enza lokho waseqala ukuthi awakhahlameze amaKristu bakhuluma izinto eziningi ukuthi laba bantu kukhanya ngabantu abadla abantu ngoba bezobekhuluma ngokunatha igazi lomunye wabo besidla nenyama yabo kwase beqala ukubakhahlameza babahlupha nxa inhlupho zisiza phakathi kwabantu abantu bayachitheka babaleke kuvele kunjalo empilweni nxa isitha sisiza kusiza ulutho olukukhahlamezayo uyabaleka awuhlali phansi umhlaba wonke jikelele ulabantu abemihlobo lemihlobo njengeabakithi lapha eZimbabwe bakhona emhlabeni emazweni amaningi umhlaba wonke jikelele kukuningi okubakhahlamezileyo kwenza baze basuka emakhaya abo lemizini yabo lelizweni labo silabo abantu beZimbabwe abase-UK silabo abantu beZimbabwe abase-South Africa silabo abantu beZimbabwe abase-America abase-Canada emazweni amaningi ayengaphansi kombuso wamangisi kulapho lake abantu bakithi iningi elibaleka liye khona ngoba kukhona okubakhahlamezileyo okwenza baze basuke bahambe akusikho lokho kuphela okukhahlameze kwachitha abantu kodwa namhlanje sikhuluma mhlaba wonke kulo mkhuhlane we-COVID-19 lathi lanje ngebandla usichithile ngoba asisanelisi ukuthi sihlangane sikhonze sindawonye njengendlela ebesejayele ukuthi sikhonze sindawonye sesize sikhanukane ukubonana sesize sikhanukane ukuthi uzwe lelizwi lomunye umzalwane omunye umdikoni wethu khona lapha ebandleni namhlanje kusene ongithumele i-audio message bathi mfundisi ngiyakukhanuka ngicela ukupha ungiphendula nje nge-audio message la nginikeza izwilizwi lakho ngakwenza khona lokho lami ngithokozile ukuzwa ilizwi lakhe kodwa kukhona okusichithileyo kwasenza sabakhatshana nakhatshana omunye komunye uPetro ke ubhala uthi ubhalela abakhethwe nguNkulunkulu bevesini lokuqala abakhethwe nguNkulunkulu abachithekileyo baba sezindaweni ezishiyeneyo yibo laba ababhalelayo lapha sesifunda nokubona ukuthi indaba yokwehlukana silekhatshana lakhatshana ayisiyonto entsha siyabonga ukuthi uPetro ekhokhelwa ngumoya oyingcwele wababhalela abazalwane besendaweni ezijiyeneyo ukubakhuthaza lathi sesithola ukukhuthazwa ngalawo mazwi akhulunywa nguPetro uthi ubhalela abakhethwe nguNkulunkulu njengomKristu singabavumileyo ukukhethwa nguNkulunkulu besingafanelanga umbuso wezulu kodwa uNkulunkulu ngothando lwakhe wavuma ukuthi asikhethe sibe ngabakhe. Utubhalela abachithekileyo kuzigaba zonke ePontus, eGalatia, eCappadocia, eAsia, eBithynia. Uthi bababhalelayo. Lathi namhlanje sikhuluma. Sesikhuluma lalabo abakhethwe nguNkulunkulu abasendaweni ezijiyeneyo. Kungaba khona lapho kobulawayo emalokitshini atshiyeneyo. Luveve, Njube, elobhemula khona lapho emagwegwe. Enxenye labanye abangabe bekhatshana lathi bekwamanye amazwe. Labo sokusiba lelizwi elingelabo namhlanje. Uthini ebabhalela? Ulesifiso afisa ukuthi kube lolutho abaluzwayo. Kuyini afuna babuze? Nxa sikhangele evesini elika 13 khonapho First Peter chapter 1 verse 13 kuthola iBhayibheli lesilungu lapho vuma ngibala. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace of to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. Uthi ngengqondo ezivusileyo, ngengqondo ezicacileyo, ezikhangelisisayo, asifake nini ithemba lethu emseni obiswe kithi ngoKristu Jesu. Sisendaweni esitshiye esitshiyeneyo sikuzo, asingawulibali umusa uKristu asenzele wona lasiphe wona. Ivesi lika-14 elilandelayo uthi njengabantwana abalalelayo, njengabantwana bakhe uNkulunkulu abakhethiweyo, ukumlalela kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngazo zonke izikhathi. Uthi yena ngasingabi yilabo abathi nxa bekhatshana labanye bantshintshe umbala, baqalise ukwenza lokho bangake bakwenze nxa belabanye abazalwane. Yabe ngizwe ukuthi akhona amanye amaKristu ayathi angasuka aye endaweni angaziwa khona abe sefuna ukwenza ezinye izinto angeke azenza nxa ephakathi kwabantu abamaziyo. Kunjenje silezinyanga ezithile nanjengabazalwane singahlangani. Kambe ukuba ngabantwana abamlalelayo uNkulunkulu kusesekhona yini kithi? Khonokho kuqakathekile. UbuKristu bakho lobami buvela kuhle kakhulu nxa ngilapho engingaziwa khona ngumuntu ukuthi ngumKristu kumba ngisomKristu. Yebo, singamaKristu, kodwa la okubukana lo ngokwazana kwesinye isikhathi awanelisi ukuma nokuqina xa kufika isikhathi esokuthi ususendaweni okungalamuntu okwaziyo khona ukuthi wena ungubani. Khumbula uDanyeli bekukhona leBhabhiloni abangaziwa khona abafana sokumele bangene inkolo ezijiyeneyo. Bala banquma enhliziyweni zabo bathi singeke sikhonze omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova uNkulunkulu. UbuKristu obuqotho yilobo obungenza ngingedwa ngingaziwa muntu ngibugcine lobo kuKristu lanxa ngingedwa. Uthi ndingabuyeli ezinkanukweni nezifisweni ekade ngikuzo ngesikhathi ndingakabi lolwazi. Uthi ndingabuyeli ziyadonsa zifuna ukusibuyisela emuva, kodwa uthi kasingabuyeli kulezo zigaba zempilo. Masikhangeli verse lika 15 uthi yena njengokubana lowo olibizileyo engcwele sibizwe uJehova uNkulunkulu ongcwele, uthi ngokunjalo lami baningi ngcwele. Kuyini esikutshoyo ngaleli igama ubungcwele? Sicho ukuzehlukanisa lempilo yesono. Sicho ukuzehlukanisa lempilo engamthokozisiyo uJehova uNkulunkulu. Ingqobe enkulu ephoselwa kuwe lephoselwa lakini. Ngoba sibizwe ngongcwele okumele simfuze sifanelanye. Silahle zonke izinto ezimbi, into ezima ezisukwini ezanamhlanje. Imfundiso lentshumayelo ezinengi engeke ngizizwe azisakhulumi ngokukhuthaza abantu ukuphuma ezonweni lokulahla isono. Ukholo lwesiKristu ebantwini abaningi kulezi nsuku, isono asisakhulunywa, asisabi yinto ephakanyiswayo ukuthi abantu bayinanzelele ingabagwenxi ekuhambeni kwabo kuhambo lokholo. Esengivame ukuza izinto eziphakanyiswayo, sengijayele ukuzwa izibusiso, sengijayele ukuzwa kukhulunywa nangenotho, sengijayele ukuzwa kukhulunywa nangenzuzo, izinto material things. Yebo kungabe kuqondile, kodwa ukuthi zonke lezi zinto zibe khona kimi lakuwe, kodwa sihlala esonweni. Siyabe singabantu abalahliweyo. Ivangeli ngelokukhulula ababothiweyo esonweni bakhululeke gelekeqe. Kuyikho mzalwane othandekayo lapho khona izwi namhlanje lakunyama yonke onalo esitshumayela ebandleni khona lapho le-Brethren Christ Church eloBhemula. Sikhuluma ngempilo ehlanzekileyo, sikhuluma ngempilo yokungcwele phambi kobuso bukaNkulunkulu. Uyamemezela kuwe lakini uthi osibizileyo ungcwele, yikho kufanele simfuze. Yebo singeke sibe ngcwele njengaye uNkulunkulu, kodwa kwesilinganiso esethu sempilo ehlanzekileyo yokuhamba ngokumesaba, esempilo ehlanzekileyo eyokulahla izono siphile ngobuqotho. Yaswelakala leyo mpilo kuwe, yaswelakala futhi lakimi. Lokho asikwenzela abantu, kodwa siyazenzela thina. Abanye bayekela ukwenza okubi bese saba abanye abazalwane. Abanye bayekela ukwenza okubi bese saba abafundisi. Ye kungaba kuhle lapho khona lokho, kodwa phezu kwakho konke kumele sihambe ngobuqotho, sibalekele ububi ngoba sisesaba uJehova uNkulunkulu osibonayo lanxa singabantu uhamba uwedwa lokusemnyameni lokungaphi ongaziwa khona ilihlo lakhe likhona likubhekile liyakubona lami liyangibona sonke ilihlo lakhe liyasibona yikho kumele sihambe ngendlela efaneleyo yokulahla ububi bonke sihambe ngokuzinikela ngokuqotho phambi kobuso bakhe ngeke ngizibalise izinto abantu abaningi esesingene kuzo kuzona lezi izinsuku layo kuyona liminyaka ezinye izinto ezaziyizono a few years ago khathesi namhla ngazikhulunywa njengesono azisabonakali njengesono ngenxa yami kancinyane kancinyane kwesinye isikhathi lokho sisuka endleleni yobuqotho nokungcwele phambi kobuso bukaNkulunkulu sidonseleka ezintweni ezingayisizo uNkulunkulu afuna izindlela sihambe ngazo. Bathandekayo, nanti ilizwi namhlanje liyasibiza sonke lithi asibe ngcwele njengokuba nalowo osibizileyo engcwele. Uthena ngaphandle kobungcwele, without holiness, we will never see God. Singambona njengomehluleli. Singambona njengenkosi sehlulela kodwa ekumazi njengobaba nomsindisi wethu. Kuhle ngilola lo namhlanje sihlobo ezithandekayo. Akakhangele ezakhe izindlela ukuthi ekuleyo mango akuwo ekhatshana labanye abazalwane. Kambe ulokhu usahamba ngezindlela ezimthokozisayo yini uJehova. So manje ngilola lo namhlanje angazinuka amakhwapha azikhangele zakhe izindlela. Kambe kungekho omunye shuwa ongakulandelela ethi kanti zalwaneni laphana ke, zalwaneni laphana ke, kodwa kube nguwe wena ozihlolayo. Into enhle nxa wena uzihlola, lami ngizihlola. Ngiyakukholwa ukuthi ngeke sizitshele amanga. Kumele sizitshele iqiniso ngempilo zethu thina. Ukuthi ha lapha angisahambanga ngendlela eqondileyo. Hayi lapha angisenzanga ngokuhle. Bese senzani? Sibuyela kuye uKristu. Yena olungileyo. Yena othembekileyo. Othoza kimi. Nxa izivuma ngeke ngimlahle. Ngoba nxa sizivuma ulungile uthembekile ukusigeza. Nokusihlanza kukho konke ukungalungi. Nanti ubizo oluphezulu isihlobo esithandekayo othi banini ngcwele. Banini ngabehlukeneyo lempilo yokona. Sihambe ngendlela yokumlandela nokumkhonza uKristu Jesu iNkosi nomsindisi wethu. Amen. Sikuyona le nkonzo. Zinene izindlela esingamkhonza ngazo uNkulunkulu. Siyamkhonza la ngemfilo yethu. Siyamkhonza la ngalokhu asiphe khona ngesikhathi esizima kunje. Siyakhuthaza kulabo abafisa ukuthi baphe iminikelo yabo ekuqhubeni umsebenzi wevangeli lowebandla labazalwane kuKristu ukuthi sithathe lezi zinombolo ezikhona esingapha khona eminikelo yethu ngazo zonke izindlela ezishiyeneyo, yikho cash, lazo zonke ezisetshenziswayo, nanzi zikhona lapha ziyaphuma ku emsakazweni wethu. Kanti njalo futhi khuthaza ukuthi abanye bethu singaba lazo izinswelo ezingasweli ukuthi sisondelelane sizencedisana. Okunye singancedisana kukho. Ungakhathazeki, ukhathazeke kakhulu uwedwa. Sithinte futhi. Singathuma omunye abuye ezekhuleka kanye lawe. Singathuma ababili babuye bazesekelana lawe. Kulobo buzima ongabe osudoda kubo. Nkulunkulu omusa akasibusise. Nkulunkulu omusa akasigcine. Sikhuleke ukuthi iNkosi izayisivulele amathuba okuhlangana ubuso ngobuso sibe lentokozo enkulu ekumkhonzeni uKristu sindawonye njengoba uPaul esithi engadeleli uhlangana njengabanye sokungumkhuba omubi kodwa kwalosi sikhathi sibanjwe ngumkhuhlane kodwa siyakholwa ukuthi ngosuku olulandelayo oluzayo sisahlangana sibonane ubuso ngobuso sidumise iNkosi sindawonye Nkosi uMsa ayisibusise sonke Amen sikhuleke Jehova olungileyo siyabonga nanamhlanje kuseni wena olungileyo ethembekileyo kusigcina kuze kube yilesi sikhathi osedlulisa lesigabeni esizima empilweni siyakhuleka ukuthi sihambele usithinte sonke ngamunye ngamunye ezigabeni ezijiyeneyo siyakhuleka futhi sikhulekela labangaphilanga sikhuleka futhi uNkosi sikhulekela labalezinswelo ezijiyeneyo empilweni yabo sibanikela kwesakho isandla sikhulekela umhlaba wonke ukuthi siphe lokwanelisa lokuhlakanipha ukuze sithole indlela yokunqoba umkhuhlane okhona siyabonga ukukhona ulatha usithiye ubalathi uzokwesekuphileni kwesikhathi ngoJesu Kristu Nkosi yethu Amen.